Ukanti abantu baphawule ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp.
Msasazi unobangela urhulumente walapha eMzantsi Afrika afeyile kungokuba ezi companies zimwestela imali engakwazi ukuphuhlisa uluntu.
Ziyohluleka qamani, mavele nje zichithe zonke.
Akho nto ziyenzayo.
Ewe.
Kwalo uphakathi kweKapa neJoburg umzila andiboni sidingo soba bawugcine ngoba kaloku abenza imali bayalahlekelwa bona imali abanayo indlela yokuqhuba ibusiness.
Andazi noba urhulumente we-ANC akayibone nalento liyaphela ilizwe like liyatshabalala iyaphela iSouth Africa phansi kolawulo labo.
Eskom ngapha unenkinga nakho sesewu-SAA emasho unenkinga. Kanti ngempela kwenze njani? Kwenakaleli ngempela. Uhulumeni ayikhuluma indaba, asho ukuthi kwenakaleli ngempela ngenkampani zakhe.
SAA uyohluleka msasazi. Kungangcono uhulumente asike amenze ibe ikhampani yabucala. Ngoba ngoku kudala ixhaswa ngezimali, kodwa akukho nto iphinda itshintshe kwicala lezimali.
Hayi msasazi, as long ba becinga uba izawukwazi uba ibayisevile imali loo nto, baphume kwizingxaki abakuzo. Ya wena? Bangaqhuba bayivala lo mizila.
Linyathelo elihle kakhulu eli lithathwe ngu-SAA xa ebonile uba uyoyisakala iloba avale imizila ngethemba lokokubana iinkonzo zakhe zizawuhamba kakuhle akuzubakho nto ikhathazayo.